Umthetho, the law, cannot protect crooks. Awukwazi ukhusela amapolisa ngotsotsi. Ngoba xa ulipolisa lotsotsi uyafana nomfundisi wetsotsi. Otyisa abantu inyoka neparafini nedumu. Uthi ugqoke iuniform usebenzisana notsotsi ngenye imini bazokubulala. Niwathanda amapolisa nisebenzisane nawo. Bakhona detective mamelani amapolisa ayasebenza. Masingathethi ingathi akwenzekini. Ukhona omnye utsotsi apha obulale umfazi wayomvalela eofisini. Intombi yakwayende eswelekileyo apha. Lo tsotsi ubanjwe ngamapolisa esebenzisana nomphakathi. So itsho into yokuthi amapolisa ayasebenza kodwa bakhona bamoshayo.